Zee Patrick Oboi Amuriat Eya Tambuze Bigere Sanyu Senyo Okubera Wano Olunaku Lalero Tuli Wano Ku Campaign Obuyinza Eteyo Kumikono Yabana Uganda Omwami Museveni Yanona None Siafe